Avanti, Gulenda, oh. kebab.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Asifuzeni bafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngithume ngani. Maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Futhi lokutshwala mncane bafethu. Mina ngaphuza bonke semthemu ulipoporopo kule thangi lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonselene omunye umuzi onotshwala hhayi mina ngiyophela etshwaleni kwenzenjani hhayi mina ngiyophela etshwaleni kwenzenjani
ngibonselene umuzi onotshwala hhayi mina ngiyophela etshwaleni kwenzenjani hhayi mina Ngofele twale ngwenze njani
Ngibonzele nomunye umuzi futhi futhi onotshwala Hayi mina ngiyofele twale ngwenze njani Hayi mina ngiyofele twale ngwenze njani
Ngofele umuzi onotshwala Hayi mina ngofele twale ngwenze njani Hayi mina Ngofele twale ngwenze njani
Ngitshele wengulube encane yini le bayifaka etshwaleni sengizabathe ngiyabeka utshwala lutho abekeke noma ngithi ngiyabuza kubantu abazi lutho kwamnandi bhiya engaba ukhanda kwamnandi engaba ukhobo wazo
kwamnandi bhiya engaba ukhanda kwamnandi
engaba
ukhobo wazo kwamnandi engaba ukhanda kwamnandi Omnani kombati, engaba toba ngani Omnani piya, engaba kanya ngani Omnani kombati, engaba toba ngani
Kahleni bafwethu, yini njalo nje mengizophuza la ekhaya lomshini uthi nca 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 Yini lethi nca 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 lomshini uyaphi luma mato Yini lethi nca 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 lomshini uyaphi luma lomshini
Don't see me out.
jaja bulu buli bona
bulu buli
bona baba
skalesi
jaja bulu buli bona
bulu buli bona
I'm shy in the angle.